Nenkosi mangimengele lokuqala kulonyaka kwezasemini la ku SABC 1 eMzansi fasha ubheke nje umhlatho wakho Isimo sezulu uthi umi kanjani uzoqaphela mbukela uthi kunenkungu endaweni esiphakeme lapha kwintshona langa Nkololo ngale kwalokho lihle nje ngempela izulu endaweni esiphakeme singena lapha kwelihle kakhulu lapha ku Northern Cape sama just ufia lapha na ku Northwest limbo zengamafizwe uzoqaphela ke mbukela uthi noma thuba sivulwa zolendelayo ngohamba kwalo usuku namhlanje endaweni esiphakeme kuMpumalanga Nkololo ufia kwezingxenye ezikhona phakathi kwaZulu Natal Gauteng nakhona futhi lapha na eLimpopo uzoqaphela ke kusasa mbukela uzoqhubana boze ngamafizulu kuphi na endaweni eziningwe lihle kakhulu esakhele ubeke ibe khona inkungu ekhasa phansi endaweni esiphakeme lapha entshonalanga Nkoloni amathuba ezivula lapha kogqibeha zobe nguye u-30% samanjalo singena maphakathi kakhulukazi endaweni esiphakeme laphayana empumalanga samanjalo sofia laphana kwazulu natal south african weather service bakhiphe ixesho somlilo wamadlelo endaweni ezimaphakathi laphana ngempela kwelihle kakhulu esakheleni nakusasa udouble fanayo mbukele izobe lishisa izulu kakhulukazi lapha endaweni esikhona laphana ku-uppington south african weather service bakhiphe ixesho sawo ngempela umlilo wamadlelo uzobe usuqaphela ke mbukele lishisa ngale ndlela exakile njengoba ngikhuma nawe emini yantambama endaweni ezimaphakathi obhekuthi ami kanjani amazinga akho kushisa zobusuqaphela eGauteng anguye laphana u-27 sofika ku-28 kanti uma ukhona laphana eLimpopo anguye u-27 no-32 obhenje lishisa ngendlela exakile uma ukhona laphana kokhavina nakuhamba nje sofika ku-DI ngaye laphana u-34 no-35 aku-39 uma ukhona laphana ku-Uppington kwaZulu-Natali anguye u-27 sofika laphana ku-31 kusihla kwaZulu-Natali anguye laphana u-17 no-21 zobusuqaphela ke mbukele ukuthi izulu nje endaweni esikhona laphana ku-Cape Town azobe nguye laphana u-16 ngithikile noke emakhaya Nkosi Thelimusa.